By the way, sinaishi na crush kwa ploti moja. Na mbona sijaenda kumuona? Leo sinigede tu confidence niende huko. Siwezi mwogopa kila siku. Leo lazima nimpate.
Confidence, man, confidence.
Siwezi kuogopa demba.
Freezing.